Blessed Sunday, everyone. Happy Father's Day. Kala interview Banabe Era ke tlo genyana Ke tsana lo bana ba ka next door la ba Tell me, what are you doing for your fathers? Lego playing kabo papa valena. Lego playing kabo father figure valena. Lego playing kabo father figure valena. Who's your inspiration? Kimajereng maikarabela o ba papa o pilong bagago. Ke sa le dumedisa gape ebile ke a le amogela ke re happy 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 Father's Day and a blessed Sunday everyone. Please share with me. Remember that together we can. Please share with me. What is it that you remember about your father figure or your father? When I would die, money I would go by and remember, even if you don't have a biological father, you don't even know him, you don't even, you have never met with him. Remember, when I would die, money I would go by and when I would die, money I would talk by and tate. When I would die, money I would talk by and tate. Batho, sa le ke emela 5:11 gore ba mponele. Okay. Wow. This is you. When I was still young, I love this. When I was still young, still a young kid, Papa used to kiss me every morning when he dropped me off at school. Wow, this is beautiful. Yay. Thank you to the responsible fathers, to the present fathers. You know, we all need a father figure in our lives. And we don't only need our fathers to provide for us. Sometimes circumstances made them not to be able to provide for us. But when they are present, that means a lot. And we have to appreciate that. Ooh, wow. That is why re re ke ditaemane tsa botlhokwa le lena le ditaemane tsa botlhokwa le ditaemane le ditaemane. Ke Sunday e botse ke rata le gore e le gore encourage gore yes we acknowledge the fact that some people they are actually ba roga ka the man would ka maitshwaro a bona and it shouldn't be everyone. It's some of those bunch of people who are insulting the manhood. We don't appreciate that. We don't appreciate what they are doing. And I wish they can change and become better. Yes, we are on now. Hello. O lotsha rena sa mist
le kae
ro bona le kae
gape metšhini ya tshwenya
metšhini le dian
gape re ya le founela kae mosading kae kang mankweng a re kgone nka fumana le lena ka mogore timele metšhini re nyaka botlhomološa go dia bjang
a re tsebe ngwanešo nna e sa le ke eno le emela
gape ke tshobile kere gape o a seore monyaka en re tlhomološe nomore ke sa šomoša ene yaka
ee ke yona eke
all right ma
All right. Ao ne no ba mantšu a ka tlhotlheletse go lena I think they are having a problem but we are going on air. Yes, Kagiso FM. That's the interview that we'll be having. Yeah. So I was saying well, it's not all the fathers that are irresponsible. It's some of those fathers who are insulting the fatherhood and we just want to take this opportunity to discourage that because there are many, many, many responsible fathers, the fathers who take care, who takes care of their families, who are very, very, very present for their families, who have raised their kids alone. And today is the day that we have to celebrate them and make them feel special so that we can also encourage others who do not want to take responsibilities. And oh papa, rale tlhompha and speak life to another life. To a person who doesn't value the family, speak life to the person who doesn't value the importance of a woman or a girl child. We see you and we appreciate you. Whatever that you're doing out there, it's not all of you who are embarrassing the whole world, eh? But. Some they do that, but we today I'm humble and I just want to discourage those kind of behavior because Kennedy, we are not going anywhere with that behavior. Generations and generations will always be like that. Mola ile gore lena bo papa ba ile gore lena le maikarabelo le gore tshe bana ba lena le le noshi and then ba bang ba no le senyeletsa and a re nya ke be ka mogoo ya senyega remember rena ba ruti ba rena ke bo papa ba rena di bishop tsa rena ke bo papa ba rena and bo buti ba rena ke bo papa ba rena our husband and they are not doing whatever that has been done in this community. And how level at the way or your husband or your brother or anyone nothing around you, or try by level best, or a dire bojohle jwa gagwe gore a be a good person. That one person is denting everything. So, tlola rapedisha. So, ke bone ke tshege ke bula buka ya ka ya di motivation ka hoja e bolela ka kindness because ke mo June lo hono ka bana Proverbs 11 verse 17. A kind man benefits himself, but a cruel man brings trouble on himself. A kind man benefits himself, but a cruel man brings trouble on himself. Yeah. Kannete today is the most important day where we should inspire another person and try to motivate one another. As a flag bearer, yeah, Winnie Mashaba moral regeneration, I won't stop talking about these things and we'll continue discouraging it. But what is the most important on this day is we are celebrating the fathers. Happy Father's Day. And by Lengore, they've never taken the responsibility of their families. Time is now. Join the good fathers and do the right thing. Yes. There we have them. Hello. Hello, Charina. Rowana le kae?
Ke mo kwa lentjo re bele re mo humane Dr. Winnie Mashaba.
Sale ke no tswa ke thage tshe tshe la lohone ke me di interview.
Yeah.
Eh.
Ke rena re tsane ding re thome re go pele tshwarelo. Ba be re thame tshene phone e tena kae kae mafatshe.
Ay. Ah, wa tshe wa ke.
Metshene ya magwa ya tswenya ma.
E ke phosha tekhniki.
Ya
tekhniki ya le tsalo sa ga bona. Eh. Le too excited. Kire, happy Father's Day. Happy Father's Day.
Happy.
Yes. Bo papa go batho ba nna, batho ba gore kwisha bose, batho ba gore supporta ba nna, batho ba gore thega ka dilo tse dintsi.
Kele ka rena re re se ka rena mo 210 FM ya ba rena re ishang molaetsa re Dr. Winnie Mashaba. Ke mangwe mo ntateng ko ba fa mantswe a mane pele re tsena ditabeng.
Ee, mantswe a mabedi a nka ba fang ona go ba a mararo ba a mantsi. Ke na le tse dintsi tse ke nyakang go di bolela ka bontate. Ke re go bona kudu-kudu bontate ba e leng gore they are always present for their families. Ke re go bona o ka re ba ka tswela pele ba motivate, ba encourage ba e leng gore ga ba bone botlhokwa ba gore ba be present for their families. Bontate ba e leng gore they are trying by all means gore ba thegane le di-family tsa bona, mara ba palelwa ka mabaka e leng gore a ka godimo ga matla a bona. Re a ba rapedisa rena le bona mo dithapelong, and as long as ba le there for their families, rena re ka se tsogole re ba judge because it's not their fault. Bontate ba e leng gore ba nyenyefatsa goba ba insulta the fatherhood, nka re go bona letsatsi la lehono. Time is now. Are fetogeng because we can't be always complaining ka gore monna kae kae o bolaile mosadi le bana goba ngwana o tlaešitswe goba a diriwang. Re rata go discourage that thing letšatšing la lekgono. Fela se se botlhokwa ke gore rata go tseya sebaka se re go batho ka moka ba e leng gore they are playing a father figure role mo di-familing tsa bona. Re re o ka re ba ka enjoya letšatši le to the best, and le nna ke nyaka go tseya ke extend mantšu a mabotse go the one who is my father figure, who is my husband, my friend, for everything, the encouragement, the support, for allowing me, for letting me be me, and all the things that he have been doing for me all these many years.
Yeah. Dr. Winnie Mashaba.
Amen.
Letlotlo laka. O tshabelo sa ka o khutjo ya. Bana.
Hey.
Ka se pele re go ka gana le lena, re be re ntse re ya ka mo le ka mo. Re tshaba ka mogola le tshabang ge le stage eng gore o tshabelo tsa.
o setšhabelo sa ka wena moleta Israele. E re ge e tswela pele e re o re tshepišitše morena gore ba ba tshepetšeng mo wena batho ba ga ba šikinyege ba jwalo ka thaba ya Sione. Ke ile ka re ge ke bolela malobeng a mabana ka re thaba ge e eme e eme a ena tšatši le e reng morena nna ke kwele go fiša a ena tšatši le e reng ke nnetše ke dipula a ena tšatši le e reng ke kwa go tonya morena nko mphetole jwalo gona ke kwele e dula e eme gobane e kwešiša ga botsebotsebotse gore modimo ke yena motlhodi wa legodimo le lefatshe ebile o mpopile nna ke lethaba ye ya Sione ka go nka se šikinyege ke šikinya ke dilo fela tse di diragalang mo lefatsheng ke tla no phela ke re morena o setšhabelo sa ka ebile o a halalela o tshwanetse ke dithoriso ka mehla le ka matšatši Hey, ke nnete a gona gore re re ge re bolela ka ye a re ratileng ya re kwetseng botlhoko ya re dišitšego re seke ra tsena moyeng re tsena ditabeng re tsena gare ga ditaba ka gore o a lebelela gore when I remember what the Lord has done I will never go back anymore gore ge o gopola se morena modimo a go diretšego sona ka nnete o ka se boele morago ore morena le ge go le di-lockdown ba re tswaleletse ka di-lockdown fela ba sa re tswalelela ka gore ba rata gore o tswalelela re šireletšege ka gore bolwetse šeboa re botsebe gore ke bo bo jwang leina le bona re re fela morena modimo re tlo tswela pele go gororiša le ge go ka ba jwang ka gare ga diemo ka moka o tlo no phela o le morena ka gore ke wena mofi wa bophelo ei
bjale re nyaka gore o kwa gore lena e le swere bjang kore individually in the field of music lefapeng la lena gotlhe mo lešomang gona mo e le goreng ele ya letshwara gampe kore re nyaka gorena corona ye ya go jela batho mebereko ya go rakiša ba bangwe mebereko lena e le dileng
se nka ratang go bontšha sona ke gore nna ke rata gore ke refere mangwalong a makgetho ke re se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona ye ke nako ya rena ya gore re jwale ka dillo lengwalo la mmoledi le re re ge re jwala re jwala ka dillo fela re tlo kotula ka megolokwane jalo ke nako ya dillo mo e leng gore batho ka nnete ba loba mešomo ya bona ge o lebelela ka industring ya rena ya mmino bo Dr. Winnie Mashaba ke na le over 8 ya di-show tse e leng gore di-postponed a sanka ke bereka this whole 3 months ka moka fela re a jwala re jwala ka dillo seo se ka sa nthibe le gore ke roriše morena coronavirus ebile le a very 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 bad impact in terms ya gore re losetse mebereko e mentšhintšintši ge o ka gopola ga botse kgwedi e fetileng ka di-24 tša May re swantse re bekwa State Theatre ka wa annual moral regeneration ye e leng gore it was almost sold out but we had to cancel it because re lebeletse gore re swantse re be safe ka nore nako le thato ke tša morena modimo se sengwe le se sengwe se se diragalang mo maphelong a rena se diragala ka thato ya morena modimo se sengwe le se sengwe se diragalang mo maphelong a rena se diragala ka nako ya morena modimo jalo ga re nape re lla kudu ka gore re a tseba gore ya re šeditšego o re šetša ka leitlho la kgaogelo ya re šeditšego o re nyakela tše di botse fela ga re nyakele gore tlaiša jalo re na le tshepo ye kgolokgolo gore re tla re ge re tswa ka gare ga lockdown ra tswa re maatlafetse dikgopolong ra tswa re tlhalefile le ba e leng gore gone jalo ba ba buletse gone mo level 3 re no re modimo a ka ba tšhireletša ba seke ba 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 wela ka gare ga bothata bo ka gore a re botsebe bolwetse bo gore ke phoofolo e jwang modimo a ba šireletše kudu-kudu ba ba šomang gona kwa go tša maphelo ba ba phelang ba šomang gona kwa sephodiseng ba ba re šireletšang ka mehla le ka matšatši e ka re modimo a ka no phela a ba šireleditše ka mehla le ka matšatši
Dr. Winnie Mashaba ke bona re tabula kereke e segale
Hey,
Nna ke a sa ke tlo tsena gore ke a bona gore go ne go rutwe plekeng.
ke a minister gana ka mogo ka dika ditaba tsa mmino. Ke morwedi ya sione ke right ka mogo ke leng ka ona. A ke na di intentions tsa go bula kereke nna. Ga fele maatla morena Modimo. Hey, gape jalo jalo o tlo o tlo hey wa tseba morena Modimo ga a fele maatla ka mehla le ka matšatši. Re a tseba gore ruri ge nke be e se ka yena be re ka se loke. E re nna ke leke go bontšha gore ke opela le my daughter Mmapule Monyepao o tswang mo legadikgale ga mmogo le Musa Mhlaole o tswa le Port Elizabeth and e re yone ke mmone a phološa batho botlhe, a phološa metswalle yaka, a phološa le bana bešo, le nna o mphološitše morena Modimo. Ga e tswela pele kwa pele e re a fa le a tseba re be re ka se kgone ge nkebe morena e se morena e se mophološi wa rena. Le a tseba na gore malwetse a rena a beya ka sefole ge nkebe morena Modimo e se sebole setšhabelo sa rena. Jalo ke ka gore reng rena re mmone morena Modimo gore ga a fele maatla, re mmone morena Modimo gore yena o lokile. Jalo a re tsweleng pele re tshwarelele go yena ka mehla le ka matšatši.
Ka re 210 FM e rata batho, e theletša batho ebile e batlišetša fela the ban. Ke gopela gore ka 2 verses fela re tšele yona Dr Winnie Mashaba re ba tsopelele fela gannyane fela.
O ka re bileng a pholosa bana bešo ruri ruri Modimo o lokile. Na ke mmone a pholosa batho bohle, na ke mmone a pholosa metswalle ya ka. Ruri ruri Modimo o lokile. Oh, amen amen amen. Ke di tsebe. Le tle le mpontshe tsona ke di tsebe. Yo le nna ke leboga sebaka se letloga le ntiretse sontaga e botse ka gore ka yona platform e ke kgonne le go lakaletsa bo papa ka moka letsatsi le le botse. Ke fela ke bona mo di-social media ba re rena wa re celebrate-iwe go tshwana le ka mokgwa bo mme ba celebrate-iwang ka ona. Bona ke rata gore go ntate kwa gae behind every each and every successful woman there's a man and a very 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 smart man behind. So there's a man and not behind behind me there's a husband, there's a supportive husband and jalo ke re ka letsatsi le le botse-botse la bontate a re ba spoileng re ba bontšheng botlhokwa jwa bona ge ba gore ba tswilenyana ke re gape ba re testa o tsebo papa ba re testa o no reš e re ke sa e logica mola ke ile ba bona mola ke tla boa o nyaka go bona gore o tla raga a boa a humane o mo diete breakfast na nampile a re no ba spoilang re amogele tse botse tse ba re direlang tsona re seke ra lebelela tse dimpe fela. Yes re a phela le rena re a di dira tse dimpe mara a re reng ka letšatši le 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 botse la bopapa nke re re he gape nna yena ke tswa kgopong ya gago moga tšake jalo o papa o bana ba ke o papa go lapa laka and o papa ka wena ebile ke ya go tlhompha re ba tlhompheng ka letšatši le le botse botse le
gape ebile ke kaošetse o efa basadi maele e le gore nama ka nama ba ntša ba thakgafatša bjang tšatši le bona banabile ba golega ke a fela
wa tsa le wape e le bogobe ka morogo mane wa khunama ka matolo wa re kgoši yaka mangwala makgetho mangwala makgetho a rena jalo ka bakreste mangwala makgetho a re bontšha ka mokgwa e leng gore balekane ba rena ke bona dikgoši tša rena, re swantse re re tlhompe bona go ya ka go sa felego. Jalo le rena a re ba apešeng bogoši bola ba bona, ke gore bakwe ba thagafetse, bakwe ba tlhomphegile letšatši la legono. Ke a go botsa 2020 ba ka se tsogile ba e lebetse mo maphelong a bona. Nna ke yona ebile ke rata go tsa sebaka se ke leboge ba ba lebeletseng mo la Facebook page le lena ba lebeletse. Ke a tshepa ke re ntamišetseng bona ebile le ba leboge ba ka mfollowa go Dr. Winnie Mashaba. Ke na le personal blog, le yona ba ka nna ba e follower because go na le dilo tse dintšhi tse di tlo diragalang ka gare ga personal blog yaka. Ba ka mfollowa gape kua go Instagram go Winnie _ Mashaba, ba mfollowa go Twitter go Dr. Winnie Mashaba, ba be ba mfollow go Instagram go Instagram ke boletse, ba be ba mfollow gape go YouTube. Ba kana ba subscribe go YouTube because each and every ba subscribe go YouTube ka gore a ke re le bona gore now re setse re le mo lebakeng le lengwe mo e leng gore a rena letseno, rena a rena letseno, mara ge le subscribe le tsebeng le tsebeng gore ke yona tsela ya gore rena re dire letseno la gore re kgone gore re iphedise re thege le ba e leng gore ba lebeletse go tswa go rena. Olokile. Amen. Amen. Nao re a leboga ka kudu. Ya re tla monyakela di rose. Ke a leboga babogedi ba ba botse. Ntumeleng ke tse sebaka se ke reng a ke sa tlo balabala kudu sale ke tsogile ke thabile le ke letšatši le le botse la gore re a thaba ka moka ga rena. We are very much excited and re tlhotlheletša moya wa botho, lerato, tlhompho, boikokobetso go batho ka moka. Re re ge ke dirile phoso ke expecta gore motho mongwe a ntshwarele. Ge molekane wa ka diile phoso ba papa a ntiretse phoso ke o expecta gore le wena o mo lebalele, ka gore mangwalo a makgethwa a re bontšha ka mokgwa morena Modimo a beng a ruta batho thapelo. A re le re ge le rapela le re Tate Wešo wa Magodimong, leina la gago ga lekgethwe, mmušo wa gago ga otle, thato ya gago e dirwe mo lefaseng jwalo ka ga e dirwa legodimong. Re lebalele melato morena Modimo jwalo ka ge re lebalela ba ba nang leng melato le rena. Jwalo rena jwalo ka bakreste ge re ka e tshwaragana mo gore jwalo ka ge re lebalela ba ba na leng melato le rena, le tlo bona gore ka nnete morena Modimo a ka se reše molekong, o tlo re phološa bobeng gobane mmuši o kwa gage le maatla le tumišo ka go sa felego. Ka go rialo ke a tswa nna the evergreen daughter of Zion, daughter of peace, Dr. Winnie Mashaba, go fitlha re kopana gape. Ere ke sepele nna ere ke sa tsamaya fela le tlo nkwatela ka gore be re le busy. Yes. Ka nnete morana Modimo ga a fele maatla, o restora peace, o restora boikokobetso, o restora moya wa botho, o restore dilo ka moka tse e leng gore di tla dira gore re be le setswalle se se botse le ena Morena Modimo. Yes, I'm not a spokesperson sa Morena Modimo, fela ka dipina I am ministering to you. The soul e leng gore e kwele botlhoko, the soul e leng gore e bona o kare Morena Modimo ga a mmone, fela ke re go wena ke re Morena Modimo o lokile, ga a fele maatla. Jalo ke re go lena, enjoyang sontaga ye botsiye, sontaga e leng gore re keteka bontate, ke di 21 tsa June. It's a Father's Day and ke no smile. You know, I just want to tell you about myself. You know, when you are being cyber bullied, then I just take my phone and show it to my husband. And he will say, no, my love, you are better than that. Don't say anything. When I just continue to pray, because it's not everyone who is doing that to you. Do not let that one person to change who you are. Ka go rialo, ke rata gore ke mo appreciate le ena wa tsekeng motho o nkusa botse banna. Hey, ke re happy Father's Day go lena ka moka. I love you. Noko, I hope you're watching wherever you are. Your wife loves you so much, Papa. Tata!